Batalha. Caia lá, mas todo mundo. Mas posso ir lá, mas não. Mina, ele é pau, é uma buzinha e ele. Mina, ele é zinta, ele faz a vassoura e ele. Não está de um tipo, os patrões de mim. Eu não está ouvindo o estado. Ele já lhe pôs ele na batalha. Na gente, eu vou ver o que ele é em casa, eu vou ver o que ele é em casa. Me zinta, sabe? Namhlanje ibanjwa ngabafikile nezindlu zabo. Le nto yenzelwa khona ukuze sikwazi nathi siqabe igazi emqadini nasemgubazini, sikhusele umhlambi kaSirayeli, umhlambi kaThixo. Ngokuzibingelela thina sibambe esi simiselo esizawuba sifitshane, kodwa senzela ukuba uThixo ayazi uba nakule ngxaki esikuyo yecorona, kodwa yena uselithemba lethu, uselithemba likaSirayeli. Baninzi abangayaziyo into abaza kuthina ingomso, abalambe aphenyameni, abangenakutya, abangenayo nemali yokuthenga oku kutya. Kodwa ngenxa yoba thina sithi sithabathe ilizwi sizilingenele, uThixo sinethemba into yoba uba luloyiso nakubo abo abanjalo. Amanye amakhaya awaphelelanga, abantwana babambekile ezindaweni abaphangela kuzo, nalapho bayoyika ngoba kwezi dorophu ezinkulu igcwele leyo. Kodwa sinethemba nengqiniseko into yoba ngokuba sibe sendlwini senze nento uThixo athi masiyenze, ukhuselo lwawubonakala nakwabo. Ngoba njengoko xa wayetshilo uPawulos ebanjwe imithetho yabantu, bathi akathetheli aba baphambi kwakhe bodwa, kodwa uthethela kubo bonke abakule ndawo. Ngelo xesha uphambi koFestu njengokumkani uyazimisa yena, uzimisela nabanye khona ukuze bayiqonde into yoba ubupostile abusoze buphela. Sivana nakhanye nakokunjalo ke ngoku elo thubelo lifikele apha kuthi uba nathi sitsho sithi asithandazeli ikhaya lakwaSitolongo kuphela, kodwa sithandazela kubo bonke abakule ndawo njengoko nabavelili neentsapho zabo kubo lonke elo Mzantsi Afrika. Ndithetha umveli weseko kakhulu lo mthandazo woku ekufika siyazi. Siyazi uba ngoku siyafana nento yuba ngoku thina asithi sikhonzela thina nomnombo wakuthi kuphela, kodwa sikhonzela nabo abaphilayo abadla ubomi kodwa bangakwazi uzifumana ezi zinto ngeli xesha. Umthandazo wethu ke ubanzi ngolo hlobo namhlanje, nalapho ke bendizama ukusondeza iingqondo zethu khona ukuze sithi singena kule nkonzo, inkonzo yoxololo lwezono, kodwa singene sonke simoyamnye simnye. Nalapho ke sawuthi sithabathe umthandazo wangasese siyivule inkonzo. Iculo ke sawungena ngalo u-41 inkosi bathandwa. Bathandwa, ngoku sawuthi sifumane isifundo sethu sanamhlanje esathi sisifumane ke kwincwadi yeDeuteronomy 28 ivesi iyaqala. Isihloko sayo sithi iintsikelelo zolulamo. Ifundeka ngolu hlobo, kothi ukuba uthe waliphulaphula ngenkuthalo ilizwi likaYehova uThixo wakho, ukuba ugcine wenze yonke imithetho yakhe endikubuyiselayo namhla, uYehova uThixo wakho akuphakamise ngaphezu kweentlaka zonke zehlabathi, zibe phezu kwakho ezintsikelelo zonke zikufumane xa uthe waliphulaphula ilizwi likaYehova uThixo wakho. Usikelelwa phakathi komzi, usikelelwe emaphandleni. Sisikelelwe isiqhamo sesizalo sakho, nesiqhamo somhlaba wakho, nesiqhamo sempahla yakho ezithozini, nenkonyane yenkomo yakho, namatakane empahla yakho efutshane. Isikelelwe ingobozi yakho, nomkhombe wakho uxovulela intlamo. Usikelelwa ekungeneni kwakho, usikelelwe ekuphumeni kwakho. UYehova wazinikela ziqatshelwe phambi kwakho iintshaba zakho ezivukelana nawe, ziphume zisiza kuwe ngandlelanye, zikubaleke ngendlela ezisixhenxe. Inkosi yawusebafala kwezulayo ngoku nanaphakade. Amen. Bathandekayo, sivile iteksi. Le teksi bathandwa ayinalo ithuba elibalulekileyo ngaphezu kweli lanamhlanje kule mini esiphila kuyo. ngoba besoloko sisithi apha eMzantsi Afrika siyasokola, siziva izinto ezithethwayo apha phandle apha kuthiwa zii-rating agencies, kodwa sibe sikwazi ukusa ukutya emlonyeni. Namhlanje ngoku kunzima, abantu basuka apha elokishini baye edolophini eyothenga nje isonka, kuba edolophini isonka siba khona ese-R5 apha elokishini isonka siqala ku-R10. Masiyijonge ke loo nto kakhulu. Yiyo loo nto ndisithi lelona xesha esizidingayo izitsikelelo zolulama, apho uThixo athi wosikelela nesitya soxovulela nentlama eyenza esi sonka, khona ukuze abakhonzi bathi ngokuzibingelela kwabo uThixo abonakale enguThixo wabo ebathanda. Nokwenzeka njani le nto mhlawumbi uyawubuza? Iplamgca wokuqala bathanda ethi ukuba ngaba uliphulaphule ngenkuthalo ilizwi likaThixo, ilizwi lenkokheli, elaa gama liyabalula lithi ngenkuthalo, zokwenzeka ezi zinto. Inkuthalo ke ihambelana nesenzo, ngoba ukuba ngaba nasesikolweni ilizwi likatishara umfundisi Ntsapho awuliphulaphulanga ngenkuthalo, awuzuthini bathandwa? Awuzupasa. Kodwa uba ngaba uliphulaphule ngenkuthalo uzawupasa. Nam ke ndiyayazi ngela xesha ndandifunda, iqala ekubeni uba ndingamkhathaleli lo undifundisayo, ize emva koko ndithi uyandidika, ize emva koko ndizibaleke neeperiodi zakhe, ize emva koko ndifeyilishe. So ifuna ke ngoku loo nto bathandwa, soyise inyama, ngoba inyama ifuna ngokwahlukeneyo nomphefumlo. Funeka sonke sifunde ukuyohlula inyama, siyoyise inyama, ngoba into efunwa inyama ayifani nento efunwa ngumphefumlo. Inyama ifuna into ezawubaluleka ngexesha ndiselapha emhlabeni, kodwa kuthi xa kufika amaxesha abuhlungu ndiyibone, ngoba laa nto bendiyihoyile ayikhange ibaluleke emphefumlweni, ayiqali kukwenzeka loo nto leyo. Kwalapha kule ncwadi endala siyafunda phaa ngendoda eyayiphethe enye indoda kakubi, ndithanda ngoDivas noLazaro bathanga, emphethe kakubi emtyisa intswela, ngoba wayesisityebi yena enazo zonke izinto ezibalulekileyo emhlabeni. Kodwa lo obefudula ephetheke kakubi engajongelanga ntweni, ekugqibeleni yena xa ke ngoku uThixo ethabatha umphefumlo lo awohlukanise nenyama, ubonakala ngoku yena ethuthuzelwa, ebethuthunjelwa emhlabeni. Kodwa ngoku xa kujika izinto uyabonakala ngoku ethuthuzelwa, ngoba yena khange eli xesha alinikwe nguThixo adlale ngalo, uyazile into makenze ntoni ngalo. Aze lo ke yena ke ebekumandi apha emhlabeni, yonke into kuyisiza lula, abonakale ngoku ethuthunjelwa. Ibinguye kuqala obethuthunjelisa abanye abantu ebenza izinto ezingezinto, ebangcikiva. Kodwa ngoku xa kungcikivwa yena uyayibona ngomntu uba khange ibe irayithi le nto beyenza, khange ifaneleke. Uyabonakala kodwa into yoba ukuphakama still besekukhona, kuba nangoku ambonayo embambazelwa umzalwane wakhe lo ebengamkhathalelanga, usaphakamile ngoba usakhupha imiyalelo. Ekubeni uba evelile ke wacela waxelelwa into yoba ayingekhe yenzeke le nto afuna yenzeke, ngoba ucela uba makuthiwe amanzi ngomnwe abekwe esikhondweni solwimi, ithethe ukuthi eyona nto ibisitsha lulwimi phaa kuyo. Ungazibuze ngoku umbuzo nawe into yoba xa ndifakwe emlilweni yintoni ezawubangela uba kutshe ngendawo lapha ngaphakathi kungatshi inyama le lapha ngaphandle. Ithethe ukuthi kaloku into ezininzi ebezenza ngolu lwimi, ebethetha kabuhlungu nabazalwane bakhe, ebaphethe kakubi, ebangcikiva ngolu lwimi, izibuzo uzibuze ke nawe mkhonzi ba ingaba mhlamba ndiyenzi nami nalonto leyo bathi xa befikile abakhonzi bezodlula kum uba masihambe siye esimiselweni ndithethe into ezakwenza into yoba nabo mabatyhafe bafane nam okanye ndibabulale masisukeni kwezo nto bathanda ngoba nazi intsikelelo uthixo usilungiselele uthi ngokuphulaphula ngenkuthalo zakwenzeka ezi zinto kungabekho mfuneko ngoku into yoba ndicele nje ngodivasi ecele into yoba hayi ke xa ngakwazi undinceda mna kukho umsantsa phakathi kwam nawe bawo ndicela phouzangacele wathi thuma yeyibo usathuma uthi thuma ayoxela aba ebendinabo uba isiphelo sabo sawufana nam nalapho uthixo yena akazange abe ngaphesheya wase wamxelela into yuba bakhona ooaron uba akavanga uba abangani bakhe abo abavanga ooaron abamvanga naye uthixo abekho bathanda ooaron into behlala ugqibele mayibe sithi ke abo aron singatyhafi ngoba uaron akatyhafi singaphelelwa amandla kodwa siyazi uthixo usithanda sonke ngoba siyayazi thina uba akho mbhabhari akho msikiye akho mkhululeki akho mbotsho ayibuhlungu bathanda loo mazwi lawo ngoba ngelo xesha nabo kwakunzima ngaphambili abazalwane bakhe upawulos beshumayela kubantu bomzi which is kubantu abangamasirayeli kuphela yena upawulos nevangeli eyihambisa efuna ukuyihambisa kwizwe lonke kwanyazele babaposti bahlale inkomfa eyayisejerusalem apho ke ngokuze kokuvunyelwa into yoba ngenene nangenyaniso mayihambe ivangeli kuzo zonke iintlanga ukuze sikwazi nathi into yoba sithi ngoku singabapostile singabasirayeli ayiqalanga nje kuphela apha kuklipi nokuza kwakhe nale nkonzo kodwa yaqalaqala inkonzo yabapostile kusekho ixesha lopawulos ngoba abantu babesithi mayihlale isizwe sakwaisrayeli sibe sesasokuqala ezazizwe ezilishumi elinambili kodwa ngenxa kapawulos bathanda yahamba ivangeli yaligcwalisa ihlabathi ukuze upawulos aye ko-ariyephago easia zonke ezo ndawo ezikhoyo apha elizweni ngoku esifunda ngazo thina esifunda ijeografi wasa le nkonzo khona ude ngoku izofikelela nalapha kum sivana ke bathanda kwizizwe nentlanga nam ke ngoku andikwazi uba ndide hamna ndingumxhosa andikwazi uyisa le nkonzo kwimfengu andikwazi uyisa kumzulu andikwazi uyisa kumpedi ngoku namhlanje bekufana uba sisempumalanga ayingomaxhosa lawo kodwa ngabantwana bakathixo sivana bathanda kukhona ke eli hlanga elingalibalanga endifuna nalo silijonge ngoba libalulekile nyanazi lohlanga bathanda nyanazi lohlanga leli hlanga kuthiwa lutshaba lwam mhlawumbi nina nizawuthi hayi andinazo intshaba kodwa ndingabuza nalo nakulo mzalwane lo omfitshane uba kwabatshomi bakhe abekho na ootshomi bakhe angadlaliyo nabo avele asuke ahambe angayi nokusondela kubo nawe dadwamekosini bakhona olingana nabo ongavanisiyo nabo ncam ngoba ndiyazi babantwana abanayo intiyo sivana bathanda kodwa still bakhona abantu abangahlobananga abangadlaliyo nabo apha ke kuthi nabadala ke ngoku uye ude utsho uthi lutshaba lam oliya uthi sisitha sam esiya maziphele ezo nto ezo bathanda sivana ngoba kaloku thixo uluthanda umthetho wesihlanu bathanda umthetho welishumi ithi mthande ubani njengoba utheni ayikhethi bathanda ayithi bathanda abanye abamelwane ithi mthande ummelwane wakho njengoba uzithanda apha namhlanje iyasibonakalisa lesi sifo sale corona ngoba loku ngoku kude kuphuma ilizwi abantu balimamele uba maziphele imfazwe imfazwe ezokulwa ke ngokwamazwe ngoba loku esi sifo siyabulala
So ithi ke ngokulono leyo ukuba ngabathina singaqalisa apha apha kwezi sitrato sethu apha Waterfall ndingabi namntu endingavaniyo naye ndingabi namntu endimkhethayo kodwa ndithethe nabo uThixo bathandwa ngalo loyiso oyise kwesi sitrato oyise apha Waterfall oyise emthatha oyise lizwe lonke ngoba ayizube indimi ndedwa izawube ngebapostile abenza loo nto kwiindawo zonke zokuphinda kwabo sivala bathanda nalapho ke zintanda bendithile ngathi esi simiselo sifutshane kodwa thina ngokwenza lo mthandazo asithandazeli phathina abamameleyo ngoku kodwa sinazela bonke abanephawu lemvalo abangakwazi ukufikelela kwisimiselo esilo hlobo sivala bathanda ya bendithilo ke ngathi ke nenkonzo izawubafitshane kakhulu ngoku ke ngoku ndicela ke inkosi sikelele konke oku ufike lapho ngafikelanga khona amen.